Oh, amuna ya kudance. Haya njipigie makofi. Haya.